song. Cut the king. I'm a TNT.
Ababyeyi barabimenye igihango dufitanye. Abagabo bafite ingufu baragutwaye none uragiye.
Agaciro mu bandi babyeyi ibuka dukundana turi bato sinigeze ntumva ko nakureka nakodeye inote ndaguhereza ibiceri byo ni wabyitagaho bigenze gute se mu mparayika ku inzozi narose zibaye impamo naguhaye inote kugira ngo uke nava mu rugo kajya mu kabari guhura n'abagabo b'imitwe basenya urugo kandi bagushuka festizo.
Abagabo bafite ingufu baragutwaye none uragiye. 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 Uragiye.
Ibo kumbuza gusoma icupa aribwo nyigera mu kabari utangira unyata kumbaza uti inote wakoreye zirihe sinyibona agahenge na gato ayo mbonye yose ndayaguha ese mugore kucyumba baza ari wowe wenyine nkorera.
Ababyeyi barabimenye igihango dufitanye abagabo bafite ingufu baragutwaye none uragiye.